know again here.
What are we there?
Saliba to MCA.
What are we there?
Bad MCA, Postcard,
but what I know?
Vanoda kuti ngoma dzisarire. Dzisarirei iwe hadzidzidze kumba kwenyu.